Mema mwenyina yonkodo ya da otwedi ampo nyankopon ase se enne enwumre nso yasan ehye mu bio ya de nyame ase se nanso ye ne na hotifo nyina abo mu esumo ye efra no pani nyina no fisaba school no ekọ adisua ne wo ega kom platform nso nyina na me wo so enti nyankopon onhyira mu nyina enne enwumre no yede nyame ase se yedi yedwumadie ne nyina eba na wieye na meka se yedi ba na wieye a na mempa kyerɛ se revival no e free mu akɔ bibia yesua biara ewɔ na wɔtwe we mu no e mempa ebɔ se nyame honhom kronkron ɛbɛtɔ ne nhyira bosuo agusuo na enyini na aso aba ene ne moho moho umayenka ame wa hase enti sedye debia ya na miyono enenso meda osofuo ase eni Berlin asafu nyina ase semude opene ne opepa na enyumre bia no yeshiemu etie evrande ase mnyamu ya sem ede nyame asem tumi wo mu nyame asem na ebo osu ne asase na Awurade Yesu se bibi biara ebetwa mu akọ nenso na sem die entwa mu nkoda moma yenka ame wa hase
amen
enunti na ewo se yefa Awurade asem na yedi nantie esan se yedi na sem nantie a yenso yebetna ho daada enti ene enwumre asem a mene mu eba bekye no mato ne din se consecration eye ahofama si yedi ehu nyina ema eja nyankopon yesua yesu hu nsempi yafa no step by step die na yesu kristo opese yehu die na opese yesua efri ne nchen na si yesua ne nyina wie a ɛdɛn na ɔpɛ sɛ yɛyɛ ɛno ɛne nnɛ anwummerɛ yɛ ba bɛka ho asɛm sɛ yesu ɔhwehwɛ sɛ yɛde yɛho nyinaa ɛbɛma no na yɛasom no ka ame waa ne sɛ nti n'anwummerɛ deɛ no ɛnkɔyɛ te sɛdeɛ nawɔtwe mu na meyɛ no mefa test no ni ewidi ni kakra where the consecration the concept of consecration adia ye friend consecration ni kra no any die na ehu adisua na ye ba besua no na nyure na se de me kan me bon it tell na wea e break kakra aka no na ye de aye asem bisa ene enkomodie enti ansa ne besha sie no uma yensi etrase na yemfa yehun se eje nyankopon ensa otumfo nyankopon ensira enka wodin ayeye enka wodin de da wase se enanwumre nso yehiem wo wodin mu na yesua wo asem wasem wade wasem tumi wo mu wasem emaya hoden na wasem ne bo oso ni asase enti mo asem ensiesie ye ɛma yɛ ahoɔden wiase wieyɛ berɛ yi a ayɛ bisi basaa na ɛnneɛma mu ayɛ den na ebinom nnim nea yɛyɛ no wɔawurade mu asɛm nyɛ hann ma yɛn na wasɛm nkyerɛkyerɛ yɛn ɛnanenane yɛakwan na ɛnsɛ Awurade Yesu ɛna nnwumerɛ yi mede wo ma ɛhyɛ wo nsa mesrɛ wo to wo nhyira bosuo no gu wɔn so sɛdeɛ da ne da wohyira wɔ mu no ma wɔn nhyira nyɛ mmɔho bebree na ɔnyɛ nhyira ma wɔn abusua wɔn nnamfonom wɔadɔfo ne baabi a wɔde wɔn nan bɛsi bia no nyɛ nhyira ma wɔn yɛda wase sɛ wɔatie yɛn mpaebɔ wɔ Jesus Christ din mu nti amen.
Amen.
Nyame mma yɛka consecration. Ɛdɛn na yɛfrɛ no consecration. In fact, sɛ wofa wo Bible no a nneɛma bebree wɔ Bible mu a in fact woka sɛ woka ho asɛm a yɛ ana akɔ no pɛɛ yie ansana meto asno ye youth fo ne wo Europe ne bi nso ebre dwumadie e kosue no omo nso e wo zoom so a omo tie yen sabreye ene ye wo adofo bi nso a omo hwe yen e wo Facebook Pastor Moses Ntiamwa oye chaplain e wo Ghana Army Samra mye ka se o South Sudan sisia enwumre bia na otie dwumadie ya ekosoe wo se memfa enchia emamu nyina
amen
entinya memba enyema bebre na akono a ye ka ho asem wo Bible mu a ya nede ebi ne de he ebi ne abotre se patience ye ka botre ho asem akono pa ebi ne jidie ebi ne joy Edew, ebini odo, ebini ayemiye, ebini asunjie, ebini kronkron ye, ebini ahotie, ebini bonifache, temperance, eni nyamani bebre, ena yana Bible no kamwa semwa, yana akono peyi. San yema wenyina eye osro achedia, nyame kishwese nemba, yedibe nantie na ama yebrano aye kronkron. Entie ye asafui na yewo wiase sebetimi ananti wiase mu ahye nyame no onyam a Jesus san nyama akonkon nyame ye de adidwuma na se ye asafui no de me pese me kan nyina ne se senki ye de san nyama Bible aka ho asem nyina adidwuma anke be hu se san nyama ne nyina ye Kristo ne su na otwim Yesu ase de na Yesu owo abotre Yesu said Yesu na oni yamu sheshe no. Yesu ya Yesu said ye ofa so deje de bonyeni. Yesu ya Yesu said ye osiesie nipa. Enti si ekasi ye fa sanyema wenyina de adwuma ebema Yesu tenene no abeye yen abrabo. Na ye bra no be she nyankopon animu onyam ba bibiera ye wo bia. Na sanyema a kono a e fa ye ta ka ho asem yi no emu baako ani consecration se ye di ye ho nyinara e ma agya nyankopon na se ka se consecration ya ni titia ne tintini ni titia nyina ne se ye ti ye ho is a separation wo ti wo ho afri enyama a e ho nti ye ho titru enyama a e se ye ni ye nyankopon intem ayonkofa na kyese wudu ho nyina asi ho ama enyema etene ne hye nyankopon animu onyam enti ye ka consecration enyema bi ade ba ete se kronkron ye ahotie ene ade a eye pio na moma ye hwe se de bible no ka ahotie ho asem so kenkan Genesis etimienu chemu ba akoko kamiansa no asedi opani anochi ekenkan maaye no yede nasepa wase does the heavens and the earth were completed e bring akopon bo osro ni asase ani emunye manyina no bible se e de tosonson no onyankopon home free na dwuma wo yoye enyina eho na nyankopon wan home kwa bible kire ye se nyankopon omre na no me kire mu se nyame wo ye honhom wo mre the bible no pese o chen se dwumadi nyame di no ogyae enti na nyame ahye ye se yen so home dani dura bibia ye ye bia no let's put a pause yen nyina na yen wewine ono asafo ewrade ho na bible ni se nyame wan home pa wo se ohyira ede etosonson ne so na wo ye no kronkron enti wo hyira so ote ho na oye no kronkron esan se emu no no nyame home firi niamma oyoye na oboye nyina enti de etosonson no nyame hyeda eyisi ho eye no kronkron ehyira so enti ye ka se consecration na kyese ade a esiwo ne di dwuma bi a ye akronkron ade eye ade ye ahotie ade enti na nyame onfa ne homeda no eni agro no esan se ono ankasa na ahyeda ayi esiwo fo dwumadie strong enti ye ka consecration nyame pese ye di ye ho siwo na ye ye kron kron ema ono asafo ewrade. In fact, so to us making kind Deuteronomy and Romano 18 son chichemu e dun e tin son chichemu en sien. Bible no e kase. Nyame e kache Israel for no se for you are a people holy to the Lord your God. Wase mwye nipa, mwye kron kron ema ewrade munyan kopon. Bible says, the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be his people, his treasured possession. Nyame wa fremwa free amanaman yina so. Edemo aye ne dia sonko kwa so. Enti uhye Israel for na na oma kwaye akron kron adye ama uche diyan po nyanko pon. That is consecration. Nyame ati wangu ayomu kron kron. Okay, kai Joshua enumano etimiensa chichemu enumwa Joshua chapter 3 verse 5. Joshua wasi okachiro mamu ni nyina se consecrate yourself montimo ho esanse ochina onyankopon beye adie nwanwaso ewo mu. Na ahanu atwaso se do you want amazing things to happen to your life? Ye pese ye hunu nyankopon nanu onyam ne kese ya na Joshua se enye ye ntew ye ho enti se nyame betimi aye nyema a enwanwa wo ye mu a gise ye nya ahoti enti ne mra bi nyame pese oni Israel fo ne kasa na oni Moses kasa se ma oman no omo ntew omo omo ndwira omo ho ye kenkan petro huma edikan eti mienu chichemu enkon a Bible ni sina ose na modie moye oman a wayi won a royal priesthood ache se ahina sofukuo wase oman kron kron oman ya nyame afa won aye ne die se monka die ofre mu free esumu ba ne han ya enwanwanu mu mani ye nchre na che se minu mienu nyame ahyeda bodi ena wayi ye esi wo se ahene asofukuo oman kron kron. Enti na chese, we are already consecrated to God. Nyame asheda atu ye hundi yen esigo. Ama onuankasa asafu erade. Enti yeka consecration, yeka se, amotia, na diye pache inane se, wo kachre erade yesu se, famio, erade fame, famio wodia. Me ya wudi ya da. Anase sedi ya polo eka yeno. Wasi se yeti asia yeti ma eurade. Si ye uwa ye uma eurade. Enti si yeti asio si ye uwo ye ye eurade dia. That is consecration. Ache si yeti ya huni nara abo afodie ama utwegi ya mponya kupon. Ok nka mame white emuma eye steps to Christ. Page 43 ya. Mama White say, the whole heart must be yielded to God. Wasi yakume nyinara e wasi edima nyankopon. Wasi anyesa, the change can never be wrought in us by which we are to be restored to his likeness. Sa wasi sanwa yepesi yebese yesu nti yanene ubo anamono. Wasi yamfe yakume nyinara menyamia la lai. Endye, sa Yesu suno ye nya de biarada. And it was say, mama white say, by nature we are alienated from God. Was say, sen ye nipa Yesu tiyano, ye ni nyanko ponto nkwanta ya pai. Ati se, bwane ati tiye ni nyanko pontem. And it se ni nyame benya yonko fa, jise ye di ye hun nara amano. Na obibeka se e kwan be e kura ane ebe faswa sofo metu me hon. Me mamo atrapo ye bia ye betimi afaswa na abuwa ye. In fact, dedikan ye confession and repentance. Se ye ka ye mbone. Na afei ye sakra ye ajene. Nyame ma edru ba bia boneka bia na won kwa na hye demo so se ube bie wano aka kire nyankopon se urade na dwonboni a medwen fa asofo fa cheme no na wano ye dududu ubeka se di cement bag be 100 agu wano so boneka ene e kan say repentance in sakraye ehuhia Enti Martin Luther ni 95 theses no die a deep kind pa number 1 a wodisha ase no was say when our Lord and Master Jesus Christ said repent, he intended that the entire life of believers should be repentance. Martin Luther was say say ye ne wura de ni agye kwa Jesus Christ okase monsakra mo adwene a was say no pese ye bura ni nyinara eye adwensakra nko aka ame wa hase
amen
enti nya se menaya sacrament se nya sakra menia sacrament no nya sakra die Jesus pese ye nya ne se e free ye tisu koka ye na se ye be sakra ya na adwene Yohane nguma edikan etiba akunchemu enkono. Bible say, if we confess our sins, ose se ye ka ye bonia. Bible nun kase si ye nu ye hun kwa o. Se unu unwa, Yesu pese o ka bwane krono na o de chire no. On kase ko ka chire sofu obi, on kase ko ka chire obi, wase ka chire me. Wase si ye ka ye boni ya, o ye otini nini ni onukwa fose, wadi ye mboni ebe cheye. Na nye se cha kwa, wase obe ti ye hon efri ni ya entini nina e hon. Na che se, o ti ye hon ama ya ye consecrated to God. Na che se, ye jine nyami eni mse nipa wanye boni da. Ka ame wase.
Amen.
Entini ni ya, se onay patro na koto boni mwa, Yesu hwehwe se wo benya nuhu na waka bone no wo se obabua wo amwa gyai. Okay, kan 1 John chapter 1 verses 8 to 10. Wo se ye kase ni bone ya ne daada ye ho. Wo abeka se woni wonye bone da no na wo daada wo ho. Te se die na na no Pharisee fo no wo mo daada wo mo peso mu kum obi no. Wo se no kure mu ni na che se no kura 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 eniye mo nanso se ye ka ye bone a wo ye wote ni ni onukwafo se wo de be cheye te to sumie no wo se surrendering our will to God yem fa yem pe emma onyankopon ebru ba bi eja hu pe mu nyame de hie ye na ne aye pe no e don so too much enu nti na ye hunu nyankopon ni mo nyam no wase fa wo penyina emenyankopon James Yakobo nguma no 89 chemu enson wase submit yourselves wase monfa mo ho emma onyankopon na munsi obonsam kwan na obedwane trede trede efri monche nyame ma se ye die ho menyame a bonsam obedwane na chese yakoye nyankopon property se se no ya kodi nyankopon die mu enti bonsam oni yen ni hwe yobio muma yen nya ye pemu emma asafo ewrade na one nim kwan obefa so a obeboa yen petro muma edi kan eti num chichemu nsia wase humble yourselves wase momre mu ho ase therefore under God's mighty hand wase momre mo ho ase na momfa mo mo ho nhye nyankopon ne nsa na base mu odu na se so that in due time he may exalt you no nwan kasa ne brem no wase obemma yeso nyame hwehwe se oma ye nyina yeso na eso gisia de ho ase ne nsa Lucas empa eti adionu nan chichemu aduana mienu yesu odene pemma nyankopon et wobon pa ye no say father if you are willing take this cup from me o say eja say ye wo pa makru we entwan fa me ade ba ko a yesu ne na otwi mu e o say yesu afri yesu nche ne say bibi biara o ka se yenye no ono yesu o ye pepepepepepe et wodene pe e man nyankopon na o say nka ono yesu pe ne pe de ko say nka entwan fa ne ho nko nanso na nyame pɛne sɛ obɛwu ama adasama nyinaa. Mame White ka asɛmbu wɔ Steps to Christ, page 46. Wase, God does not require us to give up anything that it is for our best interest to retain. Wase, nyankopɔn wɔnhwehwɛ sɛ biribi a bɛboa yɛn no yɛbɛgyae mu. Ade bi a nyame nim sɛ bɛboa yɛn bia no, ɔnkasa nkyerɛ yɛn sɛ yɛnyae mu. Wase, in all that he does, He has the well-being of his children in view. Wasi bi bie nyame ye bia no. Wasi uye die ena ewona dwene muka ame waha.
Amen.
Enu nti na ya ma ensuro se wodo pebe me nyankopon. Esan se uye die ne nyankopon ohwehwe. In fact, okay, kai Ellen White mumma no woka sa nyema ne bebre. Dieto so miensa me pesie nyina yehu no. Wase consecration is sanctification from the world. Se ye ye di ye hu menyame no, wase eye ahote a ye tiw ye hu afri wiase. Se Bible no ka se wiase a, eye wiase ni mu akono bone. E wiase ni mu akesesem. Eni ewiase eni mu enema nema bone a etie Yakobon mra na oka ho ase. Wase e wose ye jai ye hu nyina ma Yakobon na ye tew ye hu firi wiase mu. Enti wase Yesu obo ne mpaye no e ma me no mie no. John chapter 17 verses 15 and 16 Yohana sempa eti dunson chichemu edunum eni dunsia. Wase, I am not asking that you take them out of the world. Yesu say, men se you amu free, se riasi we se mo. Ne momo no, to keep them from the evil one. Wase fono, de boy bonsam, ena me se, bo wangu bain e free ni se mo. Wase, they are not of the world. Just as I am not of the world. Yesu perso a chese, se di onon fri wiasi mono, sa na yesu yen fri wiasi. Nyame ma, wiasi we se ye kwe mwa ko. Aha nye e final destination, na anon me kachre mo. Enti ni kwa si yesi sa aha se nyama bubo yebo, akwan tuyono e mube ye dru ama ye. Na nyame pese ye di ye ni esine so, ni wiasi mu eni mu ensambro, emu emasem ni memasem, emu kalabule, eni emu sisie, eni emu dream ni corruption no, nyame pese nyame ma eti wongu efrisa nyame ni nina ehon. Na yada sronkon aye hain kese ye ewo wiasi mu, enti consecration ehon nyama ye esro ekro. And the Bible wanna say, do not be unequally yoked together with unbelievers. Omo a womo ni jidie kro no, a womo life ye basa no. Bible say, yenhwe ni no man ko gina faako. Ne twaka ben ne datene ne ene ene bonye fo ntem. Twaka bie na ye ntem. Ana se, wasi twaka ben ne da han ene esum ntem. Han ni sum omo ntimi ntra faako. Se die akoko ni eburo wontimi enna faako no. No see na I can say track and bend that Yesu ene belia eye bosonson entem Kristo nia osu nyame enso ehu ahye wo ma ene akogigi enema bobo wonsa wodi bia to asene wodi bia hye wo mpase wodi stickers abobo bobo wodem adane abosonson. The only difference ya ne say ente se bosom a na na kwaku bonsam wo no but wo bosom no nko. Already only a mobile.
Amen.
What say? We are the temple of the living God. Ye ye nyankopon asoreda. Na nyankopon eti ye mo. Nyame ma Bible no dia dance se e kase ye tew ye mo e free e riase mo. Ellen White, I can say, Mr. Steps to Christ, page 44, a very lovely book, a nice booker, may recommend Yama. Ebi awa kaipe, san kaipe yo. Was say, in giving ourselves to God, we must necessarily give up all that would separate us from Him. Was say, siye diye mu me nyankupon, pepe biara ebeti tiye ni nyankupon temno, san ye mani nina, wawo siye maneko. The love of money. Say ye diye cry na e dosika. Buy bonon kasi ye mpesika. Nye san wopachle. But wasi men dosika to the point say what they will crampu ebe to so. The desire of wealth. What the way yina sa wo diye. Men si se wiasi japade yina boboso. Ene nsofe ene nam. Enu ne binu me diye chila. Oma koto tonsuwe mu. Eye sakawa. Eni 419. Eni niema enun entie. Enti sedie Yesu opese ye hu ni se yentu ye hu enfri sanema ni nyina na sanema no akoye bonsam enkonson konso aya na asoye mu wasi wiase mame white se wiase mu reputation me na me pe din me na me pe abodin we me na me pe dibre we se ani wiase nyimu onyam wasi ni nyina no eye bonsam enyuma wasi ewo se ye bra no eye Eye die enye selfish. Eni kwanse enye pese minkumunya. We must live to serve other people. Yen trase na yen som afofro. En none sombo ewe nyankopon enye. Na mi ma die toso enaya me pese ye wuna. Wasi be available for service. Nya mi ma edrube bie neye yushe ni pa mama kwe nya me eduma. No bie fi neni. Ye kan ya ne de ani abu na se we de so for no na kwadi contract oni ne yama no contract nti ono na oni ne mpenifo mo ko na ye no de no bien fi ne nuba ko ne nipa bienu miensa emre bia na me wo Ghana na me wo myself mu abrante bi be di adanse e maka akye mo pen na wose 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 so da ye na asafo no sinipa nan so e na wo mu komu bu na asafo kakrakai eso wo mu ampa na o hwasa funu ma chese dwuma di ni bibia na eja abo ni pa ba mienu miensa bi so wo mu na age contract bible say yenye ready to serve yenye krado say bibibia re wo se ye de bo nyame som e de bo afoforo ne de bonye fo no we must be ready enti paul wo kanu roman form ma no eti dumbie no chichemu baako wo se I beseech you therefore see enuanom me simo se me gine yakopom bro hu so etumo fo se momfa mo nipa duansi wo se afode a etia se a eya kronkron na eso onyankopon ani enti ye nipa duani nyina wo se a living sacrifice e bia wo ntia se a ye ka sacrifice a se de yesu ye di ase nua tono ko ho na ye kwa koku no I just want to know abo afodi e. Enti Bible say Yesu yem fa ye ho ensi wo se afodi a living sacrifice na se wo de wo sacrifice na de enye si be kun wo atwam. Empendudu a wo ti ase nyina no wo ye sacrifice. Sana Bible no pese o kire wo ye afodi e. Na sa afodi e no eye kronkron na eso onyankopon ani na mema moma emre bia no yentu ye hu nsiwo na emre nyankopon nchen se onfa ye ani dwuma ka amen wa ase
amen
wasi obia a person in the hands of the Lord will be a mighty tool for change wasi se wo de wo ho atu nyame nsem a wo beye obempon wo be ni pakese ni nyame du be di dwuma bia wankasa wo dwene ho a wo ntiase Nya meka ne ha se enye suku wasem enye de wonim de bia okosua no classroom de meka no e de nyankopon wankasa pese ode wo eye ehye ne din ene wo nyam enti Isaiah wati nyankopon ne no e wa no se yesa here I am minio sumame na meko sa anema no e na ye hia bi ene Mumma ye ma excuses bebre na ye man yankupon ejuma yan tuno kanese as a bemu anasi kanese ye ajeje mu. E basa yenyanka sano yen yini na afein so ye ma unyame asafo enkoso. Medima semuno ebane wye. Na meka abasembi achew. Mejiri yese mu amwo line so anase mu amutie me efri miemie nyina no munnim asori bia ye frano Salvation Army sa Salvation Army no nipa ote sa die no ni din di General Booth na mu amba Europe ase me ebia mbo hu Army du Salut Salvation Army na manfo kwaji nuane wo na manfo kwa kwoda ho ani ade no nipa wo sha ase no ni e frano General Booth na obi di ni ho adanse se sa papa we se ni nkwa na nyinara otusi ho se odebeye adwuma ama emobrofo enti obi shia na ndaku obi sa ne se General Booth was a walk run with secret and the same. And one dean. Na fena ni suo efri ne ni ase eba. Ewa no ka se. Me kachiro bebi a mi secret ewo. Wasi nyanko pon. Me di me huni nara amano. Wasi ye wo nipa bebre wo kwa woma sore ewo asasi we so. Nenso wasi a free da won wankasa etun musi wasi lending abonten so obebua ahiafo no wasi e ho ene wo hu Yesu ye ka ame wasi
amen
enti William Booth ne kwane nyina wo lending ahiafo nko a ene obua mo ene obua mo ene obua mo wuni atare ya no mo atare wuni aduane ya no mo aduane juma odi ya no no Enumunumunumuno ena salvation army epie. Ah ene metimi anka se mumu tutuo na mo line sukura no ebia na salvation army wakoje aduane wo pen. Ana se ebia wa direct obi se onko na onko da ho. E shasie e wo obi a otu ne ho si ho edine nkwa ne nyina e ma Awurade Nyankopon. Nyame ma ene enyumre asemle nyina na wiye nyina ne se se yeni Yesu enante dia ewose yedi ehu nyina ema Awurade Nyankopon nyame ma Yesu bre na Yesu bra o bre ni nyina no na yeme no mie no mtra Yesu bra o bre ni nyina ne se ene ye betna asetra bia ya meye awudifo ya meye sebe nipa Oma kwan no emfa nhyira emma foforo na Yesu dwumadi obedi ye nyina no waboa ye ama ene ya ye senia ye tie enti die Yesu e ka kire ye nyina ne se yemfa ye nipa dwe nyinara consecration yemfa ma otwedi ampo nyankopon na me ma Yesu wa ye bi ama me no mie Yesu ni awa yenu nipe piara enti enti mi enyebi ewa sasi iso. Nyankopon kachre Abraham, wasi wasi nini sono, riasi nina ebeye inshira. Juu ni bie ni wawasori ya sasi iso awa ye inshira ame riasi nina, kise nyankopon tiasefo neba Yesu Kristo enkuto. Enti na ukimu, ne Yesu ya efri Yesu nchenji na ano. Nyamema umayemfa nye juma. Na otwedi ya mpo Nyankopon, oshwishi wobi edine nsakam. Oshwishi wobi na wasumano se, onko freni bonyefuo emrefie. Nyame nshiramo, nyame enkamo hon. Nyame emani ya muye bia ensimu ye. Na sene nyumre yo, se desu mu, se anopetutu tu mu, Se Yesu pia minu mienu yebinya bebi echina. Nyame nkamo ho na won shemu nyina adi. Ewo Jesus Christ edimonti. Amen.
Amen.
Nyame mamu maye mumpaye. Awurade Nyankopon yede wase. Nhyira nka wodin. Ayiye nka wodin. Wasemu ede, wasemu yede daso. Koso a chreche ye. Mayamfi ya hontu ya uradi Yesu so. Mayanene nante ya kwe nginemu. Na ye nshira nidini. Uradi Yesu ya pesi ya ba wencheni. Mboye nante u. Na umba ye nsu inti. Ya ye mre. Toho nkru kugu Yesu. Na ye brano ense u. Na daube pieno. Yesu ya tiye tibi. Beli ya safushe wansa. Kanwenye na abu mye wambakon. Mwafani diye mwa osofuo. Eni asori mpeni mfuo. Mwumunye na embra onwase. Ema Awurade Yesu wanchreche. Wanabusu yenye na nakawomu. Wana womba echi ya kwane. Wa Jesus Christ dimu. Nyame fa wambre fiasu mjimu.
Amen.
wona wona wari aye basa onwuma aye basa wona asebi nti wotime sumu ye ewradi yesu mu omobbo a show mo ni munyam ye de wase eyi wa e kan food nsi wetie e wo wadomo nti amen.